nishike mkono yawe na unipe uvumilivu. Mkulima anapopanda uongoza apate zao, jipasa akapate kuvuna kwa shida nyingi. Nishikilie mimi Baba, nitilie nguvu yangu, nikimbie hadi mwisho. Nishike mkono yangu na unipe uvumilivu,
na unipe uvumilivu.
Shikilie mimi Baba, nitilie.